Koia tētahi wahine whakatauira ana I te mana wahine. Koia, ko te kaiwhakawā rangatira o te motuara a kahurangi Sian Elias. Nō te rā nei puta I tana kauhau whakamutunga I te kōti matua, e whakarere ana tana tūranga me te aha, he tata ki te rua te kau tau ia e noho ana ki taua tūranga. Koia te wahine tuatahi kia tohua ki te taitara tike tike nei, ā, I rere āna kupu whakamiha ki te rā ngai ture, ā, hei tāna anō he koanga ngā kau te kawenga o āna mahi katoa tūturu, hei tā kahurangi Sian Elias ko te tiriti o Waitagi, te rama roa, hei ārahi I te motu.
I sometimes feel, and I said this once incautiously in court, forgetting that it would be recorded, that in my work as counsel and as judge, I've never got out of the 1840s. But much of that, much of what was done in those times was imaginative, and a surprising amount of it was very decent. And the journey we embarked on then is not yet finished. We know that the expectations of Waitangi weren't always fulfilled, but as I said at my swearing-in as Chief Justice nearly 20 years ago, what matters more is not the times we might have slipped from the path, but the belief with which we started out. It remains a compass for us. And even in the worst of times, those who had borne great injustices, such as Te Whero, Te Kōti and Rua Kenana, urged their people to hold fast to the law as a shelter.
Ka whakakī a te tūranga rangatira nei e te hōnore nui e Helen Winkelmann. Ā, ka timata āna mahi hei kaiwhakawā rangatira o te motu a te 13 o ngā rā o Maihe.